wa mugambi wa leta w'iterambere inzego zose z'igihugu zitegerezwa kuwisunga natwe rero niho twisunze rero aha leta izohakura amahera arenga umuriyaridi w'amarundi tugeranije n'ubwato buhari uyu munsi murumva ko uyu muriyaridi leta iba yaburonse kuva kera cyane iyo gikorwa kera ayo rero azogenda ariyongera uko abarovyi bazotera biyongera mu kiyaga rero uko abarovyi bazotera biyongera bazogura plaque baronswe n'izo mpapuro zikenewe ya mafaranga abandanye yinjira ikindi nacho nuko harimo impapuro zizokwamazirihwa uko umwaka utashe ayo n'amafaranga azoba ariko arinjira igihugu kigiye kuhungukira kindi nuko ba bantu bahora baza bazanye ibidandazwa mu rufuri batagomba kuriha obel amakwe n'amatagisi ubizobagora kuko ubwato bazosangamwo ivyo bidandazwa buzoba buri kwimparati nyene bwazomenyekana bagiye gukora mu mwidegemvyo bagiye gukora babifitiye uburenganzira kare baja mu mazi bakaja kuroba ataka ibaranga kihari